Waruka, banyamigambi, bakunze kiganiro, dumudeje, nituyaga basekara chicharo, nijia Ihiganwa mwari mwabonye weruka, terega yarite, ijana kwijana barundi, yagarutse ku ncuro yayo ya kabiri, iki kiganiro, kigizwe n'ibice cumi, twabazaniye akabirya rero, Ihiganwa, rihuza abakenyezi gusa, bazobaza basigura imigambi yabo.
Tugira mu munota umwe iki uyu mugambi.
Umugambi wanje ni uwo guproduza biogaz.
Umugambi wanje ni recyclage de coquilles des en cosmétique.
Impano y'umu entrepreneur ni kumenya kwinjira kwiadapta aho bamushize.
Muri ivyo bice bazokwiga, bazoruha, bazokunga ubucuti n'abandi banyamigambi bakomeye muri kino gihugu cacu c'u Burundi.
Kuva aho nahereye kubonanira n'umwigisha wa mbere Keti yatwigishije intambwe umuntu afise umugambi yoherako. Umwigisha wa kabiri yatubwiye neza umudeje uwariwe. Ikintangaje kumwigisha gira gatatu cye nsanga hamwe narimvuye kumwigisha wa kabiri cye mbona umudeje w'ukuri
bazodutangaza cyane bazotunezereza reka kandi bazona twigisha ingene barengera imico ibabera inamba mu iterambere
mwatanguje umutangana gute
ubaragize ikiyego no kuvuga nka plan d'affaire
quelle était la réaction de votre communauté quand vous êtes devenu entrepreneur
Marero, bace mu bice bitandukanye kugira ngo bayigaruke ikibanza ca mbere aho bazotsindira gashimwe gashimishije Ihiganwa rigiye kubera mu burere butatu aribwo Bujumbura Gitega hamwe na Muyinga dukurikirana Ihiganwa ryatunganijwe na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cha search for common ground mu mugambi wayo tuyage ifashwe mugongo na USA
Ubundo mudeje